Munawalda, Munawalda arabandanya guteza imari nyinshi mu bafana no mu bandi bantu benshi muri rusange mu bafana mu muziki wa Burundi ariko nabandi bakurikira muziki canke amakuru atandukanye avuga ku Burundi muri rusange. Munawalda rero inyuma y'ibibazo aheruka kugirana no muri Rindi Benturo musanzwe muzi kuba sanzwe bakurikirana cyo muziki nibatswe mwamenye ibyo ico kibazo rero inyuma y'ico gihe rero abantu batari bakenge basanzwe bamenyereye ku baba bakunze kumwandikira canke bamwandikiye banashaka muri bino bihe ariko ngo babonye ubutumwa bwabo butishuwe canke butatigeze afata umwanya ngo basubize canke agire ico ababwiye kubiza ko bijanye no message mwari mwamungihe no muri nzikazi rero no muri nzikazi aheruka gushira ahabona ubutumwa muri kuri Instagram yiwe muri story aho yariko asaba ikigongwe ku bantu bose bashobora kumwandikira ariko ntabishyura. Uno muri rindikazi yavuze ko yarafise impamvu izo bintu yabikoze kubera ko ngo yateze uwaca nk'iyashaka gukingira amagara yiwe iyo mu mutwe. Murabizi ko ibibazo aheruka gucamwo hamwe no muri Rindi Benturo yagize inovuga ngo ingaruka zitari nke ku bantu batari bake kubera ko umuntu uwo wese yarafise ico abivuga ko rero guca sanga ubihaye umutwe umubiri n'ubwenge n'umutima byose ngo abahinga bavuga ko bitari koroha kubera ko uca usanga wagize ibibazo. Rero muna Walde rero yarungikiye ubutumwa bwinshi burimo ubutumwa bwo kumutuka, burimo ubutumwa bwo kumuvuga nabi, burimo ubutumwa bwo kumusaba ibinabiri anye. Rero uno muririmbyikazi rero icungu kiri mu bintu byatumye ashima kutugurura ubutumwa muri no misi nkuko byabonetse muri message yashize kuri ubwo rubuga rwa Instagram. Uno muririmbyikazi yavuze ko igituma nyezina arukwa rugira ngo ashobore gukingira amagara yo mu mutwe yiwe ari cyo gituma atigeze yugurura ubwo butumwa. Rero nuko akaba yashimye rero abantu bagize iminsi bamwandikira ubutumwa bwo kumutera intege kubera ko hari abatari bake nabo nyine bamwandikiye ubutumwa bwo kumuca intege bamubwira ko ibyerekana ko atari byo ko mu muzika ruko bigenda n'ibindi ariko hari nabandi nababibona mu yindi yanga canke babibona ukundi bakavuga ko umuntu yakoze ibyo bintu ko Mona Walda atakosa agira mu bukenzi ko atakosa agira kubera ko yarengewe akarimbi noneho nawe yitura ubutumwa no kugira ngo umutunganirize asubire abantu bakoze amakosa babihanirwe ariko abantu rero ntibabifashe ikomwe. Reka tubasomere uko uno muri rinzikazi yabyanditse ati hari ku munsi wa gatatu mu masaha yo mu gitondo aho yagize ati mwaramutse mwese nashaka gusaba imbabazi ndabizi ko naherutse kwishyura ubutumwa muri DM ngango direct message atariko ndafise impamvu uzanje ati nariko nshaka gukingira amagara yanjye mu mutwe kubera ko sinari gushobora kumenya imbere y'igihe ibyo nshobora guhurira navyo muri navuga ngo muri cyo kiyago mwateze wakumwikira suwa tugasanganiye encouragement kumushigikira canke ugasanga nabitutsi ati nico gituma rero umva nico gituma nashimye kureka kuzungura ntimwibaze ko ntashatse kubishura ariko murakoze cyane kunshigikira ariko kandi no kuntahura. Uno muri rimvikazi rero abantu batari bake bakaba ariko bamuvuga ko byinshi uno munsi aho twamenyesha ko Benturo bafitanye ikibazo na Mona Walda kubera ifoto yiwe n'amajambo yakoresheje mu ndirimbo yiwe atabanje kwanza kubimusaba gusaba uruhusha. Uno muririmbyi rero akaba muri kino gihe abarizwa mu ibohero rya Mpimba aho ariko akurikiranwa n'ubutungane. Mona Walda nawe akaba ibikorwa byiwe novuga ko biriko birabamenya kubera ko aheruka no kwitaba kimwe mu bikorwa bitari mu bikorwa by'umuririmbyikazi mugenzi we aho yararamutse ashyira ahabona indirimbo shasha. Uno muririmbyikazi yarabonetse mu mashusho yashoboye gukwirakwizwa hirya no hino yerekana abantu bari bashoboye kwitabira icyo gikorwa. Mona Walda rero kandi binavugwa binashoboka ko ashobora kuba ari muri studio yasuye kandi gukora iyi ndirimbo birashoboka ariko nk'uko bidashoboka ntituri studio wa mugabo. Video twashoboye kubona kwa Kigingi yerekana uno muririmbyikazi Mona Walda ari kumwe na Kigingi muri studio aho Kigingi yamenyesha ko hari indirimbo igiye gusohoka ya Kigingi featuring Mona Wilder. Ushobora kuba seri cyashaka gushikiriza kubijanye nino nino nkuru twari tugushaka twari tugushikirije ni ngaho umuse muri commentaire kwandikire ugira ico ubivuze ko natwe dushobore kugira ico tubikunganiye ko naho ubundi munsi nkaho gutaha wari kuri micro yari jewe King yandikunye.